Umbutho we-DA uthi bubudenge into yokuba umphathiswa wezothutho uFikile Mbalula angabandakanyi ilayisensi zezithuthi kunye needisk zamaphepha mvume ukusuka kwixesha lolwandiso lokuhlaziya. Lo mbutho ucele uMbalula ukuba amilisele inkqubo yokuhlaziya kwi-intanethi. Iprojekthi yezobulungisa ngaphambili yalumkisa ukuba izithembiso zangaphambili zomphathiswa nezibandakanya iidiski zamaphepha mvuma kwixesha elongezelelekileyo de kube ngumhla wa-31 kweyethuba azikabhalwa kwigazethi. Ngomgqibelo isebe lezothutho likhuphe ingxelo yangaphandle kumaphepha mvume okanye iidiski zelayisensi kwixesha elongeziweyo, nalapho isebe lithi igazethi yomhla wa-30 kuNovemba iyasebenza. Kwa-ADA ithombalula uluhoye ngokungenankathalo ikhwelo likamongameli lokuphepha naluphi na uhlobo lwendibano ngokunyanzela abanini bezithuthi ukuba benze imigca emide ukuhlawulela izithuthi zabo ekubeni uMzantsi Afrika ujongene nogilakanqo intsholongwane i-COVID-19. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndingasendile njongo ebhayi.